Reaction. Yankee mela mo lififi tsala tsala ke bona ba nkiteng dipiri ke tswa kgate ke kgobokanya le masekile ga tselena la rona kopa matlhala sekile sekgwa go tswaela go tsena kopilita ke didima leto gapare ke polotiki 2024 kgakala be go tsena dithoto I'm just a rap expressing my feelings in every song Hatselane le bisa botoko what's going on Banana ba sokola mo botswana se sephiri I got too many scars thato matlhaba phi Dilo ke dibo Sometimes ditala tsa gago ke bone balo Imagine a ropa ditse go sena pe go thola Se sutisang botoko ke ratilo swela ko gae Ga nkgolo sebe sa phiri na ke sena mola Ke bolelo lesedi kgang tsa kwa ga mase mama 2018 December go le manta Chile wa ma family go ipolaiswa dinota Ne ke dirile more E le ntle le o itlele ka kopare Barui ba ne ba kgona ntsenyetsa che Tila masalwa morena jes My life is crazy ke tswa khale ke ime Ditala tsa me botlo gona mo ime I'm chasing dreams like ke kita ke ine My life is crazy I don't have friends anymore Fuck it I don't even know who I am anymore God gave me a blessing I want many more Pelo e botoko Kuto botoko Ipotsa potsa gore a meso se ke bokhutsi Mathata a me a botshelwa ka kgonwa ke ramasedi Ke mo lebile mo mathong hela re le babedi Ke ntsha tsote tse di mo magateng ke tatsa kgetsi Botswana ke lefatshe le le dumela mo ngwaong Mme ke akanya gore ke yone toro gogela mo thailong I'm struggling with defining and refining who I am People misunderstand me and say that I'm arrogant hey. Sometimes I wish all of you ka bana le botshelo Ke lapile ke go bona batho ba lla dipheto Depression is real, I'm sick and tired of running away from things that I feel Any man who go try to come and stop me, I'ma kill This is all I have, even love I don't feel Game is full of politicians, labor doctor feel
Wana ke na le 2 months ke lora toro tse di busula hela ke na le toro tse ke lora toro tse di se siama ke le go thabeng ke le one no a ke go bona ka mathata a mene mma go tsholo wa a ke re tsho re itsane ne mma le go rara tsana re itsane ke re ya nya nne mma ba tsana go itse mathata a mene wa tsama wa nto wa ke a ga o tsama ile a uri a shu a isto tare ke buela lamba
kana o shapo
Ne ke shapo motwane pele re bona mongdalang ke monate kore go mogota ke ke monate kgantele wa itse ke ba kono re rete no re kae kgantele ra go ja monate hela go nna botshelo nna yona le nna ke fane ke nna ke smile ke tshega a ke tshwane le majitama go ba letseng ruriwe so nna re monate ska mo ke mogote hela ke monate mo ke a re tlhape re ipankanye monate ke monate hela life ya me monate
thata